que com a pin.
Not so tough now, are you, bub?
Nitakushinda katika vita hivi. Huna muda mrefu wa kuishi. Ooh! muda mrefu wa kuishi.
should have brought backup.
Yeah!